Fumana impendulo ka 2x plus 8 ophinda phinde kunye no 2x thabatha 8. Xa uphinda phinda i-binomials ezimbini zibi ungasebenzisa i-foil method okanye i-distributive property. Kodwa mna ndicinga uba esona sizathu sinikwe le ngxaki yinto yoba funa niqaphele, niyakwazi na uqaphela na le pattern engu-a plus b ophindwaphindwe no-a thabatha b. Apho u-2x aba ngu-a, u-b abe ngu-8. Sino-2x plus 8 ngu-a plus b, no-2x thabatha 8 ngu-a minus b ke lo. Apho ndifuna ubona ndizawuske ndiyiphindaphinde nje ezi terms zibini no-a plus b kwenzele nje niyibone ke la pattern efana niyibone ekugqibeleni nizayisebenzisa ufumana le mpendulo ka-2x plus 8, 2x thabatha 8. Singathatha la a plus b simphindaphinde kunye sense distributive property. Sithathe la a plus b simphindaphinde no-a, sithathe simphindaphinde kunye nothabatha b. Benoyenza loo nto kunye ngalaa ngxaki phayana 2x plus 8 no-2x thabatha 8. Kodwa ndifuna uyenza kuqala ngolu hlobo kwenzele ndibonise le pattern bafuna siyibone. U-a b ophindaphinde no-a zawuno-a a plus b. Ogqiba kwethu sibe no-b a plus b ophindaphindwe nothabatha b sibe nothabatha b aphindwaphindwe kunye no-a plus b. Siyenzile ngoyi-distributive property yethu okokuqala, sayenza nokwesibini ke ngoku a samphindaphinda kunye no-a, no-a ephindaphinde nothabatha b. Safumana u-a squared no-a plus b man phayana plus a ophindaphinde no-b ngu-a b. Ogqiba kwethu ngoku singakwazi uphindaphinda uthabatha b kunye no-a negative a b okanye ungabhala negative b a kuyafana. Sibe nothabatha b ophindaphinde no-plus b nguthabatha b squared. Le nto engoku isinika ntoni xa siyenza lula? U-a b thabatha a b ngu-0 mos lo, zasinika u-0. Sizawushiyeka no-a squared thabatha b squared. I-pattern ke ngoku bendifuna ndiyiqaphele ngu-a squared thabatha b squared. Xa uno-a plus b ophindaphinde no-a thabatha b uzawusebenzisa le pattern ngu-a squared thabatha b squared. Impendulo yakho fana ibe lolwa hlobo, iza ngu-a plus b a thabatha b. Uyayibona ke le pattern phayana, sawusebenzisa yona. Impendulo yethu izawungwane ngu saba no-2x squared izawungu-a thabatha b squared, u-b squared ngu-8 squared. Loo nto izasinika bani? 2x all squared uzasinika u-4x squared thabatha u-8 squared uzawungu-64. 4x squared thabatha 64 impendulo yethu.